Abusuafoɔ ne deɛ mo so mfoma san so ne mo adi ahyia bi mu. For the past 2 weeks ni abaayewa bi wɔ Ghana ha sei a wagye ne ho mmena yie paa wɔ Ghana ha sei. Social media darɔmenti no ewiase afa no nyinaa nso so ahu ne nipa ban a ɔyɛ ɛyɛ actress Tracy Buakye na meka n'asɛm yi. Tracy ɛregye ne din na din a wɔregye no nso so a ɛnyɛ din pa sɛdeɛ mpanimfoɔ ka nsɛm bi sɛ ɛdin pa wɔ hɔ yi ɛyɛ sene ahonya no. Yɛn nua ba yɛfrɛ no Tracy Buakye deɛ ɔno no ɔse opa hunya no mpe din pa din ta meka saa ne se ye wo ha se no ne ni nua ba Miss Bell e ye ne kura e din tokwa bo ani wo social media nya sam ketoa e wo be ama ho wo bi kunu na ono no e se tete mo mmio no die no we se de be ama ne ye ma no me na mche se me mum na me de me mum na ma he mu da na se se bi me twe e de nti no me na be ama ne hwe me we so so se ye ne kura e ma te se nsem e bobo ba abonte ne ne nsem bi ani nya ye e bu su ya fo anso ho a e di di mu na ba ye bi se fe no Gloria Kenny so so ba ye di na no betum a wo ne Tracy bo achi kuro ya e so di bo ani wo social media ma nsem e pie pie ba ye ne nsem no ano ɛnyɛ ɔmo nko ɔmo 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 nso so ankorɔ ankorɔ ɔmo fufu nkyɛn ɛbɛ so ogya ɛde hu Tracy Buakye kuro yi aso no ɔno nso ɔnyɛ n'adwene sɛ wɔtwa asɛm no so ɛma ɛde mpanyimfo ɔmo wɔ animuonyam wɔ ɔman Ghana mu krampo din ɛbɛhyehyɛ mu sɛ ex-president John Dramani Mahama a yɛnyini nim ne sɛ election ye yɛyɛ wɔ mi nani aberɛ a wɔyɛ ne campaign no abusuafoɔ Tracy Buakye kuro yi a ɛne ne Miss Bell ɛne ne Gloria yi ɛde papa yi aba abɛhyɛ ɔmo ntɔkwanim ɛma sisi a Ghana ha ɛdin a yɛde frɛ Ghanafoɔ ɛde frɛ ex-president John Dramani Mahama ne sɛ papa no ɛdin nti ne sɛ president a ɔwɔ animuonyam sɛ yɛfrɛ ne saa ne nyinaa yɛ Tracy kuro yi a Tracy ntɔkwa yi wɔ nkaa n'ano ntum deɛ ɔbɛba bi nso so ɔde hyia no ɛsɛ ɔdwene ho a ɔnte ase ama sisi a no sini twa koraa ɔtwa koraa mpo no sisi a no yɛama ne letter koraa yɛyi ne firim kyerɛ sɛ ɛyɛ nsɛm bebree na deɛ ɛwɔ mu a ɛha adwene kakra ne sɛ mpanyimfoɔ ɔde ɔmo awerɛwerɛ ɔpɛ sɛ ɔgu Ghana mpanyimfoɔ anim ase ɛnyɛ Tracy nko ara na ɛde hyɛ aseɛ yɛn nua baayɛ bi yɛfrɛ ne Chantel ɛna ɛde kanda paa so bɛhyɛ mu ɛna abobɔ aba na kyerɛ sɛ Ghanafoɔ mmaa no deɛ ɔmooyɛ no ɛyɛ ansɛm bi a ɛne ɛnyɛ yie ama Ghana ha sei panyimfoɔ baako ɔka ɛbɛ mu a n'ani yɛ den so ɔno deɛ ɔdi bɔne wɔ sum ase a ɔyɛ hwan ɔde bɛba abɔnten ɔno ɔpɛpɛpɛyɛ ɔno ɔte hɔ no ɔse woyɛ papa nko ɔbɛka ɛna saa nso yɛ bɔne nso so nko ara deɛ ɛno nso ɔbɛka ne sɛ ɔno ɔgyina papa gyina bɔne na deɛ nti ɔde na ɔno bɛto asɛm nim ɔse ɛnyɛ politics ɛne wɔɔyɛ na wɔhwɛ a ɛsɛ Tracy Buakye ɔ blackmail John Dramani Mahama wɔde ne naked pictures bi a girl ne kasa ɔde bɛba abɔnten ama papa yi ɛyɛ kennedy japan sɛ ɔno no ɔnyɛ politics na ɔyɛ nanso so no ɔno ɔgyina deɛ nokorɛ ɛwɔ nti abaayea no ne sɛ ne ho nsɛm a ɛbobɔ ba no ɛnsɛm bi a ɛne ɛnya yie paa ɔbaa deɛ woyɛ nhwan sister ɛmfa ho ne agyapadeɛ a wohu ne sɛ wowɔ wontumi nkɔ baabi a ɛna mehu ne sɛ yɛ depression no sɛ nkurɔfokuo bi na abɛn wo no mu tufo ɔmo influence wo sɛ yɛ saa deɛ sister ɔmo damage wo papa ɔmo damage wo deɛ awerɛhɔ ne sɛ hwan na ɔsɛ wɔ dɔ wo a ɔno no afafo ne si wɔ nom a ɔsɛ wɔ ko ntɔkwa ne bi deɛ ama wo ɛyɛ wo na ɔde wɔ anim ba abɔnten hwɛ video sɛ wayɛ bɛto social media nyinaa nyɛ adeɛ bɛkɔ o 100 years duru hɔ nko ara na sɛ wote ase a na wɔmu yɛ bɛyi de akyerɛ wo ma ɛne nti na ɛsɛ Tracy wogye wo home naasa a ɔhema bɛs me ne wonni problem but woyɛ ɔbaa mehwɛ sɛ sɛne ɛsi gu ɔma anim ase adeɛ a wowayɛ yi wone Miss Bell ne ada Gloria na mayɛyɛ no a ɛsɛ Ghanafoɔ ma yɛyɛ ɔmo gu yɛnim ase yɛlu so yɛnim onyam yɛlu so krampa awie mɛtumi aka sɛ africa ha sɛ ika yɛakɔyɛ sɛ Ghana ɛma mom na ɛfoɔ ɛne nti ne sɛ ba saa wobiabiara no ɔno ɔka de ɔpɛ ama a plus kora bɛka bi is very disgusting sɛ 10 years ago wɔne wodaeɛ a sɛ sɛ wɔama wo sika ade ntina sɛ ɔbɛka saa asɛm wei sister hwɛ mo yie ne nsɛm no a ɛbobɔ ba fa ho no wɔbɛyɛ sɛneɛ ɔnabɔ kennedy japan ɛɛka ne sɛneɛ ndcfoɔ mpanyimfoɔ bi asi asɔre ɔma ani aberɛ no maame hwɛ ne yie kukukuku no a de ba social media na ɛmmoa wo meka akyerɛw ɛmmoa wo medɔ wo mepɛ w'asɛm bekɔ so yɛ ɔbaa sɛneɛ nsɛm no si bobɔ fa ɛba no maame ɔwɔ ni dɛ wo ne hwɛ yie no ɔma ɔmo bɛn wo no ɔmo tum sɛ wowa so no ɔmoyɛ wo enemy ɔmo mpɛ w'asɛm o ɔmo tan ɔmo pɛ sɛ wobɔ fam ɔmo pɛ sɛ w'anim gu ase ɛno ano kasa na ɔmo hia firi hɔ nti mo ani na ho ne hwɛ ɔmo so yie paa aha na mo somfo me ne mekasa nyinaa ɛbɛsie na sɛ wosubscribe yi a ɛne deɛ mu akɔ youtube sɛkyɛ wɔ hema bens tv subscribe ne mia notification bell no so sɛne ɛbɛyɛ nkɔmmɔ bi ɛbɛdi ne wɔbi hɔ tee so bi asa no wɔ nsa atumi aka bi medaase bebree.